Amazina yanjye nitwa Akaliza Hope, ndi nimero kabiri, hamagara intara y'Iburasirazuba. Nkunda gufasha mu bushobozi buke mfite, nkunda gusoma ibitabo, nkunda kwandika imivugo migufiya,